Numunezero mwinshi kwakira nkano mu kiganiro kanguka jewe ndakiyoshikiza nitwa Chris Ndikumana uno musi turi ku musi wa gatatu nkuko nako nabivuga ejo muri kanguka yo kwa kabiri nako ndababwira yuko ibibazo byose ubamwo Yesu abizi imbere yuko bishika naki nakimegeza ko kuba ko uno musi atazi nje gituma ngo ndakubigisha kuvyekeye gutegura umunsi kugira mutahure yuko umunsi imbere yuko umunsi utangura nibiza kuba byose nakintu nakimwe kiza gushika uno musi ndiho atazi ama telefone za kuronga nibaza gutelefona abantu telefone yawe ama nimero yose aza gutelefona uno musi ndiho arayazi nimba ari umunaza gutega imitego ndiho iyo mitego yose arayizi nimba ari akazi yaza kuguha uno musi ndiho arazi ko baza guhamagara guha akazi nimba ari imijyango iza kugarika mu buzima bwawe arayizi imijyango nimba bisi za kugusiga arabizi byose hari bibazo nimba ari bibazo satani ateguye mu nzira nimba ari accident satani ateguye mu nzira cyangwa ari ingwara aza gutega uno musi ari virus uza kugutera uno musi ndiho arabizi nagera kwire ko hari migambi umwansi wawe ari we satani afise kuri uwo musi utanguye anakombira abantu bavyuze mu gitondo ariko ndashanda kwibutsa yuko nandiho mu rundi ruhande arafise migambi kuri uyu musi kubgawe nje gitumugiye uvyuze mu gitondo wamwibuka yuko hari imana mwijuru imana yawe wewe wizera ifise migambi myiza kuri wewe nje gituma nshaka kwibutsa no musi umurongo wa Yeremia igice cya 29 umurongo wa 11 Jérémie 29:11 avuga ngo dazi imigambi mfise kuri wewe je connais les projets que j'ai formés sur vous rero hari imigambi afise kuri wewe hari imigambi gufitiye uno munsi imigambi y'amahoro atari y'ivyago kugira ngo iguye kazoza n'ivyizigiro cyangwa ivyiringiro aha niho shaka guhagara gose ndiho agufitiye imigambi uno munsi iyo uvyuze mu gitondo wamwe wibwira ko ndiho arakuzi agufitiye imigambi rero ikura senga utegura umunsi uri kurishira mu migambi yandiho ani washaka guhagara no munsi umuntu wese asenga mu gitondo agategura umunsi umenye kuri kurishira mu migambi ndiho yaguteguriye uno munsi hari migamba gufitiye iyo migamba gufitiye rero niyo ukwiye guhagarara ko uno munsi ukavuga uti mana ndashaka kuba mu migambi wanteguriye ndashaka kugendera mu vyi wawe ivyo waneguriye nivyo nshaka ivyo nivyo nshaka ko mwumva uno munsi iko hari migambi agufitiye imigambi y'amahoro ha migambi mibi ndiho agufitiye iyo utegura umunsi uri kurugaza imiryango yose ya satani ukuruguruza iyandiho hari ibintu byiza agufitiye nta kibi na kima agufitiye ndagenda kwire ko n'ibibazo ushobora gucamwo ari byo ashobora kureka wenyene ariko ku neza yawe twarumvise jo muri kanguka yejo yuko Yesu yaragumye asinziriye kandi hari amazi hari imifunda ndikuvuga ngo ubwato bwaruzuye bisigura ko na wenyene yari yatose ariko ntavyuke agasinzira kubera iki yashaka kuraba ukwizera kwabigishwa nawe rero nashaka kumenya yuko ukwizera kwawe ukugaragaza mu gitondo umuntu avyuka adasenze akagenda adasenze atafuze ikintu na kimwe kandi kuva ta kibazo bigutera hari kibazo ubufise mu buryo bw'impwemo hari kibazo hagati yawe n'Imana yawe mu migenderanire yawe n'Imana yawe ntibishoboka yuko umwana w'Imana avyuka akagenda atajambo abwiye ndiho ivyo rero mu buryo bw'impwemo biboneka nk'ubwibone bw'impwemo l'orgueil spirituel kuko iyo uvyutse ukoga ukambara impuzu imyenda hamwe ugafungura ugafata petit déjeuner ugafata imodoka ukagenda ku kazi atacubwiye ndiho cyangwa utiyumviriye kugira connection cyangwa kugira imigenderanire cyangwa akagira ikintu ubwira Imana mu masengesho bigaragara ko wumva yuko wikwije n'ubundi buryo bw'ubwibone buryo bw'impwemu cyangwa l'orgueil spirituel kuko iyo umuntu yibona abona ati je ndikwije ndafite amagara ndafite inkomezi ndashobora kuja ku kazi ndashobora gukora ariko umuntu atahura yuko atanakimwe ashobora adashobojwe nandiho arabanza agaca bugufi atarasohoka mu nzu agatangura umunsi nandiho akamuha agaciro ukamwubaha ukavuga uti nta na kimwe nshoboye nta kumwe nawe ndashaka kugendera mu migambi yawe imigambi y'amahoro atari ibyago kugira iguhe kazoza nziza kuri uwo munsi tugeze mwanya w'inyigisho turakomeza inyigisho nise ni ibiki uha gaciro nabwiye ko hari inkuru aho Yesu yakaganira n'abantu bamwe yabwira ngo amukurikire abandi bakamwisaba abanyine ngo amukurikire ariko akaba ibintu bazibira nawe ushaka kurikira Yesu ushaka wizera Yesu Kristo usanga ari ibintu bikuvuza kwitanga mu murimo w'Imana cyane kwitanga mu rugendo rwo mwijuru twarabonye uwabwiye Yesu ngo azomukurikira ngo haja hose ariko Yesu arambwiye ati nubwo ushaka guhungurikira Jesse visaho ndara yashatse kumereka ati niweza ngo inyungu zinshi giye kuronka ko ndajemba muri ubuzima rero yashatse kumukuramwo ivyiyumviro vyose materiel canke bifatika yarafise muri we acabwira uwundi ngo nkurikira uwu nawe avuga ati rindira nje guhamba data nawe arambwiye ati reka bapfuye bahamba bapfuye uwu nawe abwira Yesu ngo nzogukurikira ariko banzureke nje gutunganya ivyo mu rugo byo muhira canke mu rugo Yesu ambwira ati umuntu wese ashize ikiganza kwisuka ijya irimishwa n'inka ngo akaraba inyuma ngo ntabereye ubwami bw'Imana umaze kwitanga mu murimo nturaba inyuma shabwira abakozi b'Imana ko aranyumviriza niwe amara kwitanga mu gikorwa cy'Imana kuvuga uti jewe ni umukozi w'Imana ndashaka gukorera Imana nukuvuga yuko nturaba inyuma aha rero hari umutego ntibisigura yuko udatunganya ivyo mu rugo ko udatunganya ivyo mu rugo no mu murimo uzosanga bitagenda neza kuko ari ama responsibility canke ivyo usabwa mu rugo ariko ndarangije jewe nako nabwira ni ivyo mu rugo urabitunganya hakirikare ikintu cyose gishobora kuzibira umurimo w'Imana uragitunganya hakirikare kugira ntigute ikibazo ariko ico bisigura nuko uravye nyishu zose Yesu yatanga yashatse kubereka ati nta siguro nimwe ushobora kuzana imbere y'Imana iy'Imana yaguhamagaye nuvuga nta excuse nta siguro nimwe ukwiye gutanga iyo Imana yaguhamagaye nuvuga yuko Imana iguhamagaye ibizi yuko ushobora kuza ugakora ivyo yagusavye gukora nta kwisigura ngiya manje kuraba ibi ngiya manje gutunganya ibi oya yuze kuri mu murimo w'Imana itegure hakirikare nimbuzi kushaka gusenga mu gitondo kwaza ko nkunda kubigisha gutegura umunsi mu gitondo yuzi gukeneye umwanya wo gusenga sinzi umwanya usenga mu gitondo ariko yuzi ko umwanya ukeneye gusenga dushobora gusigura ngo sishobora gusenga mu gitondo kubera ntegeza kuja ku kazi kandi mfata urugendo runini mfata isaha yose yo kazi sishobora gusenga mu gitondo kubera ari wambuteyaje bisaba rero ko mbanza kuvyuka koga gufungura hanyuma no gutegura abana ibyo byose birambuza gusenga nta siguro nimwe ihari nta excuse nimwe ufise nimba ushaka gusenga vyuka kare nimba ibyo byose ubigira ko uvyuka saa 12 shiri isaha imwe imbere uvyuke saa 11 ariko ndiho abone kumuhaye agaciro kuko ivyo bintu byose bizokoreka ngo vyakoreka ariko ndiho abe nimero ya mbere ntushobora gusigura ngo nta mwanya naronse abantu bose bavuga ngo nta mwanya afise wo gusenga nagenda nabwire yuko iyo nsiguro ndiho atayemera kubera iki kuko yaguhaye amasaha 28 yo kuhema yo kubaho yo kuronka inkomezi nimba uvuga uti mfise akazi kenshi aho kazi ufise ugakora kubera inkomezi ndiho yaguhaye hari amasaha atandatu canke amasaha indwi usinzira hari amasaha atandatu canke indwi uri kurakora amaze kuba amasaha 14 hari amasaha kumbure abiri yo kuruhuka no gufungura amaze kuba amasaha 16 hari amasaha kumbure isaha yose uraba televizion hari amasaha abiri ushobora kumara kuri WhatsApp ukurandikira n'abantu hari isaha ushobora kumara kuraganira n'abagenzi canke abaturanyi ariko Yesu yabwiye abigishwa ngo murabuze n'isaha nimwe kugira uganirire nanje simvuze guteza gusenga isaha imwe ariko nubwo usenga iminota 30 ariko iyo minota uyirondere uyagaciro uyizigame wereke ndiho ko ifise agaciro mu maso yiwe jewe umwanya wanje wo gusenga namashaka kwereka ndiho ko ufise agaciro gose ku buryo ngerageza ntihagire ikintu kinciramwo ngerageze kubiha agaciro namashaka ko ndiho yumva ko namushize imbere y'ibindi bintu namushize imbere y'amaprogramme mfise mu gitondo namushize imbere y'umuryango wanje namushize imbere y'ibintu byose bishobora kuba bifise agaciro kuri jewe kandi nashaka nawe ndagutumire ndagusunikire kumva ko ndiho ukwiye kumwereka yuko ari we afise agaciro kandi si kubimwereka gusa azo bibona iyo wigora kugira uhimbare ndiho arabibona iyo uvuga uti ndahevye no filme ndazi kwiryoshe ariko ndayihevye kugira ndyame kare kugira nzovyuke kare nshobore guhimbaza Imana ndiho biramukorako ndiho aranezerwa iyo yumvise umuntu ahevye ikintu kubera we urahevye filme kubera we urahevye umwanya wawe kuterama n'abagenzi bawe mutera inkuru ukabishyira ku ruhande kugira ube imbere y'Imana mu gitondo ikintu cyose cyo kubuza kuvyuka mu gitondo ukacanka ukagihagarika ndiho biramukorako ni ibiki uha agaciro quelles sont tes priorités ndiho ashaka kumva ko afite agaciro mu buzima bwawe abantu bose twasomye muri Luka 9 bose barafise insigo yumvikana umwe yari afise se wiwe apfuye agiraje guhamba byarumvikana wundi yari akeneye kuja gusezera aho umuryango wiwe ko arazi yuko Yesu amukurikiye azasubira kubabona reka nje kubasezera byarumvikana ariko vyose Yesu ntiyabihaye agaciro kubera iki yari azi ko wewe ari wafise agaciro gusumba ibyo bintu byose ko aravuga nijyo nzokomeza nsigurejo ryo baheza gire mbira umunsi mwiza.